apha ke sicele uba sisombulule u3 odityaniswe ne square root sika 5x plus 6 lonke lolondo yalinganiswa nobani no 12. So indlela yokusombulula into enje kuba uthini ususe square root sakho sibeke ecaleni elinye uze uthathe amanani wakho owabekwe kwintoni kumacala amanye uze wandule ke ngokusquarish ukuze intoni i-radical sign okanye i-square root sakho sizosuka. Kodwa ndiza kubonisa ukuba yonke le nto uba yenzeka njani na. Ndiza kubonisa ke ngoba sithini siyenze masike siqale ke. So okokuqala into emele siyenze kuba sijonge uba senza ntoni na. Sithatha amanani wethu njengoba ndisitsho sobeka icala liyi-1. Okay, mandibe ndiyenze le nto kwenzela uba uzoqonda. So into endifuna uyenza kuba ndisuse le nto ndiyibeke kwicala elinye ke le ntoni le equation yakho. So ndizawususa laa 3. So indlela yokuyenza ke le nto kuba ndisuse u-3 kweli cala ndiphinde ndisuse u-3 nakweli cala. So uzukhumbule ke uba u-3 xa sisusa u-3 ezi zizawususana kushiyeke i-square root sika 5x plus 6 ze loo nto ilingane nobani no-12 osuswe u-3 ibe ngu-9. Into ke ngosinoyenza kuba sithini sifake i-square root kuzo omabini amacala wethu ukuze sisuse ntoni esa square root. So ithetha ukulona sasikwerishe icala sisikwerishe no-9 wethu. So xa usenza ngolu hlobo ke xa usikwerisha intoni i-square root ufumana u-5x plus 6 okanye 5x odityaniswe no-6. Xa usikwerisha i-square root sento oko siyasuka i-square root kushiyeke loo nto ibingaphakathi ngoba kaloku uzoqaphela uba le number okanye uba u-square root besinomtshintsha simenze ntoni into erayizwe ngehafu besothi loo nto xa si xa sinyusa nge-square okanye iziphindaphinda ngayo kwabini isuke ntoni laa hafu ufumane bani u-1. So kweli cala ke ngoku uzobona ubani uzoba no-81. Hayi ke xa sifika apha ke uzoyibona uzobe soyibona na uba iyayiba lula. So sizawususa u-6 ngapha sisuse u-6 ngapha sifuma sishiyeke nabani ke ngoku sishiyeke 5x kweli cala elingapha sibe no-75. Singahlula ke ngo-5 omabini amacala sisolve u-x wethu asisombulule u-x wethu. So u-x uzolingana no kubani u-75 ohlule kubani ngo-5 ngu-15. Ubeke ngolu hlobo ke uyifumene ke intoni inkcazelo yesigqibela yakho okanye i-answer yakho. So u-x wakho uzolingana no-15. So masike sijonge ke kuba pha le nto iyasebenza na le nto siyithethe apha yenza ndingathi yenza i-sense xa siyijonga pha kula equation yethu yokuqala. So masike siyijonge ke kula equation yethu yokuqala. So sino-3 odityaniswe ne-square root sika-5 ophindaphindwe ngo-15 ngu-75 ke lowo odityaniswe no-6 odityaniswe no-6. So sitheni ke apha 75 simfumene ngoba siphindaphinde u-5 ngo-15. So sizawuba no-3 odityaniswe ne-square root sika-75 minus 6 plus 6 81. So lena ke kufuna i-square root sikabani sika 81. So ngu-9 ke xa sidibanisa u-3 no-9 wethu basinika bani basinika u-12. So ithetha ukuthi loo nto siyenze kakuhle ke.